Apollo, teacher, driven by vision. Thank you very much.
Siyabakhulu kuteacher, especially nizandla baba teacher. Ababa teacher, abuyibona abakhasi. Bayonke lento eyenzeka la behamba no Santaco. USantaco bakithi lakho nasithi the engine behind the nation. Kuthi njini emva kwesizwe. So siyabonga kakhulu ney'ntatheli zethu, uyabona nje lana kushuthwa ngezinye izinto ey'phezulu kakhulu, iy'ntatheli ikhona phakathi kwethu. Bonke nje sebekhulumile kulesi sikhathi, ngithathele ithuba lokuthi ngithathele abakwa Department of Transport esinabo lapha phakathi kwethu, i-road safety, abakwa road safety kushuthi ithi abavela kwa Department of Transport. My selector, my DJ. Okay, all right. Abakwa Department of Transport abezayo njengamanje, ngiyocela ukuthi uma beseduze nabakwa IEC, babeseduze abakwa IEC, mabehla nje abakwa Department of Transport. Sasithayiza ngala. Awulize lema. Babeseduze abakwa IEC, mabehla nje abakwa Department of Transport. Road safety.
Sekungonyala manje ukuthi manje sekunama-ofisi aseduzane. So PRE.